E wai wai kakamana te premier Christopher Luxon I te rānei I mua I tana hui nui ki te premier o Hapani kia Fumio Kishida a te pōnei. Ko te kaupapa o tana haere ki taua whenua he whakapakari I ngā hononga o Aotearoa kia Hapani. Ko etahi o ngā take kōrero I whakatakotohia e ia I roto I ana hui ki ngā rangatira o Hapani I te 20 mā whā haora nei, ko te kamaka, ko te tāpoi me te tau hokohoko. Ko tētahi o ngā take mā tuatua hoki, ko ngā mā harahara ki te haumarutanga o te moana nui a kiwa. I nā rā hoki ko rūhia, ko haina, ko korea ki te raki, e whakakotahi haere ana I a rātau. Hei tā Luxon, ko taua whakakotahitanga e wero ana I te hononga kia Hapani.
We talked about the fact that we want to increase our engagement with our naval and our air assets with respect to enforcing the UN sanctions against North Korea. You will have seen it today, a pretty tough neighbourhood when you're in Japan. You've got flashpoints potentially with Russia, with China, with North Korea. And again, having come back from a G7, I'm looking forward to getting into those issues with them.
Hei te roanga o te pōnei, ka hoki mai ia ki Aotearoa nei marunga I te waka o te tauā rererangi I whakatika hiara I Papua New Guinea. I pakaru hoki taua waka I te premier e rere ana ki Hapani.